Umama Songa ngusomashishini uhlala kuxinzelelo lwentlupheko eKenya. Ungumthengisi wamanzi abathengi ngabamelwane bakhe abamxhasayo ukuze ondle abantwana bakhe. Kodwa ngenxa yoxinezelo lwezorhwebo, amanzi awabhatalwa ngendlela. Loo nto yenza isimo sibe nzima sokujongana neendleko ezingahlawulwanga ezifana nezakhamzimba, amayeza nemali yesikolo. Kodwa kutheni ezorhwebo lusibeka kwisimo esinje? Abamelwane bakamama Songa, omnye uneshishini elincinci, omnye ngumfama, unesi, abapheki nabantu abathutha izinto ezithengiswayo nabachweli njalo njalo. Ngexesha isimo sorhwebo sikuxinezelelo, abathengisi basenazo izinto zokuthengiselana, kodwa imali inqongophele ukuze bathenge. Umama Songa uze nesisombululo, wadibana nabanye osomashishini abancinci abazama isimo sotshintsho ukuphucula nokuthengisa izinto zabo. Iqumrhu losomashishini elixhasa iphulo likamama Songa lithatha izinto ngetyala ukuze kufezeke izidingo zakhe. IBangla-Pesa liphulo abalithathayo osomashishini lokuthenga ngetyala ukuze ubani afumane itikiti komnye, loo nto yenziwa ngentsebenziswano ekuhlaleni. Umama Songa ngoku uyakwazi ukusebenzisa iBangla-Pesa ukuthenga izakhamzimba zokutya kwamanye amafama. Ekuhlaleni umfama uyakwazi ukuqesha isithuthi simsele imifuno emakethe. Umqhubi wesithuthi acele umntu olungisa izihlangu amlungisele izihlangu. Uyakwazi ufumana amanzi ngokusebenzisa iBangla-Pesa kumama Songa. Namafama afumane amanzi ngetyala. Ngenxa yephulo lweBangla-Pesa, osomashishini abancinci bahlela ezorhwebo ukuze ukhulo lube kwisimo esihle. Izidingo zikamama Songa zifezekile nangona kuye kwakho iinyanga ezinobunzima enyakeni. Kushiyeke kusenzeka ntoni kwisimo semali? Uphulo lweBangla-Pesa luqhuba kakuhle. Imali eyafumanekayo yasetyenziswa ngendlela yokugcina imali, kuba zonke izidingo zafumaneka ngephulo leBangla-Pesa. Imali ayifumanayo umama Songa uyisebenzise ukuze ise abantwana esikolweni neshishini likwisimo esihle. IBangla-Pesa inikeza abahlali ubomi obulula, kodwa abanomdla wokuthi bathengiselane ngokutshintshelana ngezinto abazithengisayo ukuze boyise intlupheko.